Justiro the Prince.
Kachelo Chilolo na samba kumbenso Na vika pomu ikulo Na imana laya Na shuka na sange chakulia Mukupiva kweli veli andi Na lechini kumakai andi kwa nisha fionsefi Yosenga na kwane na mumata Na lesanga tena chisa Yosenga na kwane na mugului Nale sanga pena chifia Ushiku bumbi na lilwele Baby baby feno kufwa Na sangire tachini mpola Shaishi vene champoseshe Nale fimwena mwishuko Nale fimwena mwilaki Nale fimwena mwishuko Nale itachumweo wa shimbi Akalele sasha ishiwe Ukuchila ni mwemwe vampala Kashimu atampira kale Lesa wandina totela Akalele sasha ishiwe Ukuchila ni mwemwe vansunga Kashimu atampira kale Lesa wandina totela He 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 Na totela sancho Lesa na totela sancho Lesa na mitotela
Mukutuinga nalifwa kale Shale ufwa kubantu Naliishiba fethyandi Nalikuwa timwa na mpelembe Naliishiba fethyandi Shima pepo umo watile kuline We mwana walishuka Bantu kwenda wenda Timu mapindo ya kwalesa Ulo mshikuba kupushida kasembe Hela walingido kufwa Lulaba kupushido mwele kuluko Hela walingido kufwa Na ikele na tontonkanya Na mwona mutu napita Ifikuko wingi na chifya Chine nilesa ansunga Hakalelesa shaishibe Ukutila ni mwemwe bapala Kashimu atafila kale Lesa wandina totela Hakalelesa shaishiwe Ukutila ni mwemwe vansunga Kashimu atampia kare Lesa wandina totela Oh na totela sancho Lesa na totela sancho
Yeah.
mama, mama.
Chosen by God, Jesus. Nakumona Feva, Patrick Lima, Cedric.